Ayo 3, 2, 3.
Aita kundi zaza nerudo, mwana yeye, ndini zvangu ndaimbaiza paiza ndimuchita chita.